cuando. Andiphendulwanga ileta yesicelo ku ndicela umkhuphi kwaphini imhlambi impendulo le sele kwimpondo zankomo liyoncanca kunina msobomvu lingqina ndimfene bambiliwa andiphendulwanga ukuba bendinonyanzelisa iingcinga zam ngemidingo zithungelane nezakho ibe licamakho kwiminyanya lingqineka kude kube semaphakadeni akube njalo nto nje amazwi endawathumayo ekwisimo esiwa abeavakala njengecula ibonakala njengamafu kuwaqonda inyaniso kuwachathu waphendula kunotshe ndicela undigcine ekhwapheni ungandinika ithemba lothando mpawuzondithanda thanda uthambo lakho lomqhaki nxasayo qobo into yothanda mna mayiphelele ephupheni ayundifulathela kodwa uthatha isicelo sam sadanca njengagangqongqo undiva ngondiva ovakala kwintsomi entliziyweni ungandibeki kude ndingabi kufuphi sibeke imigqalisela imimiselo kwenze ndingakuhluphi asenathi wokhala igxalaba likhona lothoba amaxhala kodwa ndonqaba uzongandikhumbula undibeke kwelo libala kuba mna ke ndizibona kungafanelekanga ndibe kubukho benzakazi kwisimo sendalo ukunqaba ukucikideka ikhwezi libulisa ngokhanya indalo ibala elimhlophe nelilentsikasoros ungaziboni lisecaleni kwakho Vashithi Gxebe Estereo Magcina lena yileta yesicelo impendulo kwisicelo yileta yesiphelo isulfure kwidangatya umkhenkce kwingqele ungandiva kakubi xa ndiphamkelwe entliziyweni njengangcibi stena samento undixhaye ungandivumi kuba ndingulona xa othe uphekwa sisinqala usikhupha isikhalo ngomlome imilebe ndiyithume iyovinca eso sithuba ngokungxama ungandifaka engqondweni wonxanwa ziziyolo ufuna ukhani ukundibeka emfanekisweni undimeme njengandwendwe noxa kunjalo ungandifaka entliziyweni engqingeni nakwimvakalelo ndingagangi njenjalo xa ndithembisa ukucenga ngowela iziko njengathola undifaka isicele ndingancanci asenathi kule leta yomba osisicelo wama ngenqwelo yezafobe ngokuloleka iqhuqe lekrele lezafobe impendulo yakho mayingabi iperile onye irubi ungatshiveli ukuyibuyisa ndicela ubuhlobo ubunondonwabisa kude kunohambisana ubulumko obunomxhobisa ngobomi ungaqwetheki ngentsingiselo lena yingcambi yemfuziselo kula mbongo endawubhala ngebhongo wahamba ngesantya sophazama kweliso waba kwindaba mlonyeni umqhakwisi wobudlwanana kwaba ndandincumisana nabo ko ndinqandamathe sisirhorho kuba undicela undikhuphe ekhwakhweni sisithunzela isibhorho sokwenzelwa idini ngencaciso yempendula ileta yesicelo lena yileta yesikhumbulo ileta yesikhululo inkululo kwityo yakho ebotshwe ngamatyathanga nakwi tshutshiso yentandabuzo kwindawo endikuyo mandiyamkele ungandibuzi imibuzo eqelele kunorhano lena ke ileta yesicelo ileta andiyibhalela yena kuba indebe yobuhloba ichithe kungokuchithwa ayiwi ngokuyiswa lena yileta yokutyhilwa ileta yesicelo.